Aha turi ni muri societe ya Keza Village Fermier ni ishyirahamwe nashinze mu ntumbero yo gukora kugira ngo ushobore kwiteza imbere biciye ku bworozi bw'amafi. Hama paeje irashobora kuma finansema ingana imiliyoni 9. Imbere yuko ndonka iyo finansema sinari nshoboye kuyipanga neza ngo mbe mfise ibinogo byubatse neza, ariko inyuma yuko paje duhuye narashoboye kuronka uburyo bumfasha kumpa ingufu zituma ntegura neza amafi ashobora kuba, biranatuma ndonka ukuntu nshobora kwihingurira imfungwa z'amafi. Aha ndafise amafi ashika 600, ngereranije kuraba ukuntu bizaba byifashe n'imiburiburi kw'ino tranche, ndabona imiliyoni nka 30 ndazibona yuko nzosha ndazironka n'inimbura.
More and more nayo ikaba ari entreprise iproduisa ama œuvre d'art hamwe n'ibintu byo gushariza mu nzu hamwe n'ibintu byo gushariza abantu ama bijou. Ego payeje yadufatishije amahera umuganda w'amahera wa mbere turashobora kugura ngahanye mubona ibintu bizoguma byongerekana payeje muguma mukorana gushika ntibava inyuma iguma iba basiva
kaze mishamo ryacu n'ikiza byonyanje bikorera mu bijanye n'amasoko nango vyisubiza no kuvuga amatara n'amaplex solaire bikoreshwa mu paradiso.
Twageze parukuru y'imyaka 3 kugera dushobora kubona urubeya rwa biogaz rwacu. Imyaka 3 twarashoboye gusufura, yego twarashoboye guca mu bintu bigoye. Payeje kidufasha gushika kundo no kuvuga kuva mu kwezi kwa 11 dukora gushika mu 12 haramaze gusohoka ampure ashika ku 2000. Turamaze gukora amatara afite ubushobozi bwo mu wate 1938. Bavuga nayo ayasigaye mu bigega by'abo dukorana abo badandaza bari mu mice itandukanye y'abenegihugu, hari ampure yababa 8000 atarashobora gushikira abenegihugu mugabo, n'ubu ari pre kugira ashikire abo yifuza bose. Yarakoze cyane.